Ew. Elende choga love, elende shi mbot, achoro mlove. Achoro mshana ahuma anya, achoro mehona anya. Ew, hiti mega no mega kwen, omega kwebe kene, mega anya mwacharuga kwa ngeno. Ehangpao, ebo ula binoko. Heko wagala gone, elende ahu choga ehona anya. Mbot, achoro mshana ahuma anya. Mbot, achoro mshana love. Mbot, achoro mshihe mega ande mano like ya. Mbot, ahuma anya. Mbot, eme ngwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengwengweng ewo akwụkwọ japụ ahịhịa japụ ebe oru moru ya ahụ akashibeli ike jewe ala m ya asaa owe aya 14 14 ekwada gaba sụọ ya asụọ tiga ime mmanụ olive ọtiga ime love oil enwe m love oil ọtiga ime perfume gị ọtiga nwa ude gị tiga ya nga ahụ na-etechara ya onye ọma lọfụ ga-abịakwa gị hụ na mmadụ ga-ebido hụma gị anya mana ihe mbụsi ị ga-emesụla ma ọnịnị bido hụma onwe gị anya lọv yọ sef bikes yọ sef lọv aha ị mara ịchọchị ndị mmanụ mee na gị jee ma jeme ma anaghị onwe gị aha ịchọchị ndị mmanụ za ịga gị obekwa moto gold and price the car nwa onye gị igbu gị na-arị ego ya iji jee ma dị ya ji prize ya ya ala ka ị na prize ya ga na-erelize energy of love ga na align onwe gị work towards it gaa hụ ya hapụ nọ ha akpọ ya onene self love ha ịchọchị ndị mmanụ mee na gị mee ma anaghị onwe gị start loving yourself ga na love onwe gị ehelp onwe gị emenna onwe gị nwa ka ị na-eme onwe gị ga na-erelize love ka ị na-erelize ọwa na-eneji ị na-erelize love ga ewere nwa ihe nkọwala gị don't joke with nature don't ever joke with nature ị hụrụ ahịhịa japụ ga ewere ya sụọ ya sụọ the kind of love quality love ezigbo love ọrị mma love mara na mgbe ibe ga-akwa love that will be there for you it will come all natural love from nature ya abịala gị but ị ga-eme na mkpamshi gwa gị love yourself akpọ ma na onwe gị ọkụ eheti ma na onwe gị emebedi ihe ị mere enwega gị we forgive yourself move on love yourself na-enyere onwe gị aka ịwalhenda ihe chọsi pipo mee na gị meme anaghị onwe gị gị na-emere onwe gị gaa wụọ magnet for love ga na anaghị m atrat love ndị ma na abịa na love gị ga ewere ihe ọma ji na-enye n'onwe gị aka ọwụ cassava leaf akwụkwọ japụ wee akụkụ asaa wee akụkụ 14 sụọ ya asụọ tiga ime mmanụ olive gị tiga ime love oil gị tiga ime perfume gị ga na-agba ya n'afọ ọkpụkpụ ga na-erelize love energy nwanne ịhụnanya ga-abịala gị eji m aka chike taa dabara adaba gị makpa ntị ma kụọla gị ị gbala nkịtị nje a na-akpagbu gị gaa gba nkịtị ebe a na-agba gị ezigbo kịtịkịtị nwoke gị nyụọ mmanyere avụ eshighị imefu a afọ a na-eme kpukutukutu ka eme mkpọtụ ekwada ahụ a na-eze gị ọkụ gịnụ ga esi nọ ahụ a na-eze gị ọkụ ihe mshi kọwala gị agbakwala onwe gị nkịtị ihe na ọrịa emekwala gị gị ezughị ọrịa ọrịa ezugha gị akara ekwentị m 081-313-50901 anyị were mgbọrọgwụ ndị mpa kwụọ ọrịa ahụ kpụtụkpụtụkpụtụ kpọmanụ m ebube Africa Dr. Mgboto Owerri Sam asị m ya gazie daalụ.